Jabulu jabulu besuyawalalela ke kodwa amagama engoma. Okay.